Themba Zwane ngumshishi. Ey, angeke ningimele ngifiti. Ey, jalo mankipa bathi logish. Sikisi ngo Themba Zwane ngumshishi. Ey, angeke ningimele ngifiti. Ey, jalo mankipa bathi logish. Sikisi ngo Themba Zwane ngumshishi. Ey, angeke ningimele ngifiti. Ey, jalo mankipa bathi sikisi. Logish, ngo Themba Zwane ngumshishi. Kade ngibatela ngikofu, ngikofu phela. Buka ba catch ama feeling, manje sesenza ama feeling. Ain't no time to say sorry, lena sikofu phela. Emotes, yeah. Stealing fucking on the same lane. Stealing working on the same page. Stealing going with the same pace. Nigga ngoma ngishaya showcase. And cocaine and food case. Ain't no time to say sorry, lena sikofu phela. Emotes, yeah. Stealing fucking on the same lane. Stealing working on the same page. Stealing going with the same pace. Nigga ngoma ngishaya showcase. And cocaine and food case. Nigga ngoma ngishaya showcase. And cocaine. Ngo Themba Zwane ngumshishi. Ey, angeke ningimele ngifiti. Ey, jalo mankipa bathi logish. Sikisi ngo Themba Zwane ngumshishi. Ey, angeke ningimele ngifiti. Ey, jalo mankipa bathi logish. Sikisi ngo Themba Zwane ngumshishi. Ey, angeke ningimele ngifiti. Ey, jalo mankipa bathi sikisi. Logish.
I give my work a crane number two. Gyakichima ngibiza umshisha, I'm never under pressure. Take many shots, life is taking these. I'm a boss in life, I take a lead. Puma kute nama ngidlu cheese. I work hard when I never cheat. Long as I breathe, I go down. Yeah. I gotta stay on my ground. I want some moolah, no love. Yeah. I want some cool life, no lies.
Ngo Themba Zwane ngumshishi. Ey, angeke ningimele ngifiti. Ey, jalo mankipa bathi logish. Sikisi ngo Themba Zwane ngumshishi. Ey, angeke ningimele ngifiti. Ey, jalo mankipa bathi logish. Sikisi ngo Themba Zwane ngumshishi. Ey, angeke ningimele ngifiti. Ey, jalo mankipa bathi sikisi. Logish.